DDF TV Tunda Juhudi
Ndazio kandi kwa ramutendo Ndazio kandi kwa ramutendo Shwe kugirira irindi bako jogu hura na Masterland Yari ishikia imuhira na vugatini imuhira Reka shwe kumuhakanya shwe kugaragaza umneze Yoko na wanyibaya mwakiliene za chari Ndabara mkijia Masterland
Thank you Wana luke nshash
Tell you what, you are looking so smart.
I mean, Jack. Okay, it's okay.
Performance here in Ziza, now when you want to have the Baratel Ranivity, what the Kiyo Gutabi Gabin, who could not get any gambling that you want for me?
It's okay, it's a very Yahuze ko cyane ndabiravye n'ukundo ni muhira n'isanzuye ni nk'abantu twavuka bakuranye abona nabo ntazi mugabo bakanyereka ko banshigikiye byami nguvu n'ivyo byatumye n'umba nk'ikiriho sino simbanana cyite ndege nabivuye mwari ko ndashari ko ukundo ufana munyereka abenyengozi n'abandi muzi n'intara zose ukuri mu duhande go utuma tukibandanya
Hari abantu benshi bagumye bidogera kino kintu baravuga ati no handi bariko baratora umumisi haraboneka umuririmvyi umwe abariko barabiririmbira kandi bari bashimye ikimetemete cyane ko niyo numvise bagumye bavuga bavuze ati kweri ki Masterland atashoboye guperforminga iyo ndirimbo mu gihe bariko baratora uwo umumisi Kugasaka 2020
bitikanijwe ariko abaye akantu kaguranye gusa n'ivyabukunda bivuye n'ukuntu Evin batanguye itevye gatoyi hari nabantu beshi babatware nabandi bantu bifuza yuko batakare naho konseri iheze saka kumeze ijoro ariko nibaza ko nisho twahanira mugabo nishakunze
nihe jambo woshikiriza uwo bahejeje kugena nka Miss Kugasaka 2020
ndamukeje cyambere ndamukeje hama kwameje kumukeza ndemwifuriza yuko yogira amahirwe masa imigambi afise ayirangure ashyira mu ngiro tuzomushigikira tumushigikira ni promesse no wanda muhaye ni petisseur kandi nkuko nabaye pare nkaba inyuma yari no higana kuva mu ntango gushika kwerezo nubundi zokomeza nkuko na mahe ne vyemeje ko tuzokoma turi hafi yabo tuzo hafi yabo mu kuba boneshereza no kuba kubankuhaje no kuba hanura bikeneye kugira ngo bashike ku ihangiro rikomeye nibereye hano
DDF TV Tunda Juhudi